donde wemni ikrombi se global forum abelalama onwara kwudi banye jiribia his royal highness ye eze chasin dubisi rebu
royal highness eze chasin dubisi rebu ezi wana fumu ezi watu ndi eze na pom oracle ndi eze
onwara kwudi mbaba sari ane eze chasin dubisi rebu mbura balole no legraga hagra traditional marriage number no emetele marriage haga lowa haga fudunu zo hunda ndaka shirike hundu mokoro bia ndaka shirike ha le ya wonye ze ha bokoro buro onye ze na nde cabinet du ya niye aye onye ze chasi ndubi shirebu ndi mo state haga bewe ikrombi ze global forum ebewe hetiwe si ele ele elu o onye mre meke nde kanyi Honorable Akitaki Kuchukwu yine ya gabewe Onye zonye kachupa abiye tikishiwa Onye mreveke Ndi mosteti ya gabewe Onye ze chasi ndubishi wirebu Yala nde kabenete ya agano hebole Mbala maala Oje sinitaneti ruanyaka Sonye ze chasi ndubishi rebu Asaka jiena hadale yao Hapo wande media house saibaruo Aije mana mayawo ojo hanuru mo wuloji ikrombi se media house agaruole udonye ze chasi ndubishi rebu oye na bono dani so bianu gero tojiri ma ikrombi se media house abale kakoko aije na kokoko bia oye wo lati tinu akoko anyi ikrombi se media house wo kucho ogu o aye Nde kpuru gị na-eshi ihe ebole.
Nde kpọrọla m ahụhụ ndị ntọrọ mmadụ ndị a na-akpọ kidnappers.
Onye eze chasi ndubisi rebu, nde kpuru gịnị, ha nara gị ego ole?
N'ihi na mgbe ha kpọrọla m, ha fụkwanụ m ala, onwe na ego ha nara m.
Onye n'ebe ọ nọkwa dịre gị nga, anụ nwere ọdụ ya gwụrọ dị. Onye eze chasi ndubisi rebu, ọrakụ, gịrị mekwe na-enwe ewuwe jiri kpụrụ gị lawa?
Ihe ha kwuru wụ sị, ndị agwa ndị eze ka ha kpazie agwa.
Ụnụ ahụ na e.
Obi adịghị ha mma ebe ndị eze nọ. Na ndị eze kwesịrị iguzoro ọtọ na-ekwu eziokwu. Kwụsịkwara ịgbara ndị politicians bọị.
Asa ndị eze megwe nne gịrị.
Ha sị na ndị politicians ewerele ndị eze ala Igbo asị bọị. Na ndị eze si n'akụkụ ndị politicians. Nọ ndị eze nọ ndị politicians a mere ndị eze. Eze ha nkwa eze na ala Igbo na nwa achọkwa ha ma ọ wụ ya ọ ga-esere ha na ndị eze na a chọrọ ka eze nwee ugwu n'ala Igbo chọrọ na ndị eze ekwesị ma anaghị anụ ihe ha na-ekwu na hụ na ha ga-esere ha.
Unu ahụla e abịa n'ala Igbo anyị n'isi mbụ ndị politicians ji achọrọ onye eze gawa n'ime mhie ya ga bịa na palace vi oche. Onye eze enyihe ngọzi ya kara onye eze mokwuru bịa jenereshọnụ politishans gbuo aga ịkpọwa onye eze ya chọrọ ya gawa ya kadebe ehi ya ele onye eze kwụnwụ ya n'anwụ onye eze echiri echichi ya ele onye eze kwụnwụ ya n'anwụ ụfọdụ oge iji nwanda eze ọwụgịrị. What is it ogini mkpọrọ unu meeting today chooks meet no I'm heading to Port Harcourt eze Port Harcourt now. Lawana, no. Igbo ya politicians ejuwe ajuju. Politicians ndị gbanị mgbe anyị ga-adị lọya hụni. No, I'll call you, I'll tell you, I'll inform you. Unu ahụla e? Ha ele ndị eze mechuo ehi ihu. Onye eze chasi ndubisi rebu, were ọnụ gị, gwa n'ihe otu o jiri mee.
Ha na-agwa ha agwa buru ibu. Ị ga-eru n'ụlọ politician, ewere gị dowe n'echo, take ụra by 11 o'clock. Only for you, ịhụ ya ya sịrị, okay, I'll see you. Nye gị 10,000. Eze, all these things I did to my brother. Mua, which I live in this house, the two dates, is all I know about. They should desist from that. Onwe gị any politician, even if I want this thing to go viral, onwe gị any politician na akwụ m ụgwọ. Most of the times, I dash the politician's money. Mua na dash ihe ego m. Na onwe gị masị m ha kwụsị ịdụ ashị, ikpe arụ ala. The whole Amarani Lemon and Ali, there's because backbone will give you a so, how can Amota equation? And when I can have been only a second part of 10 cartons, let's just stop those things. I can say, and when Hindu Jagana Konyes, my original national, or Jim, how could see him there, Apariga and Apariga? Onyezo will actually know the actual politician. Why? Onyezo, Jason, a palace of what? Where did I see a child? How could I have seen him there?
As you go, what would you like, Billy? I wish he bought it in the canny. Ya Monaco, I wish he bought it on Monaco again. The politicians, Unanodala, Haran in the Zanya Norway, Unanona, Obo do do do, Obo Kaguru de Raguru, Haran in the Zanya Norway, Unanona, Oyamaya coming at Batranyagi, Okamalama, Batranyagi, the Wuju does in Alani, Batranyagi. And the voice you call me Tagale Diganya. As and the John you call me Tagale Anya. Okamalama, Okamalama, Okamalama. The John you call me Tagale Diganya Leji. Oracle, that we follow.
So you're back on Ga. I got Mamma Tafu Ball evening. Jesus Christ of Fatangu was somewhere with that Mamma Ball. So.
Yaga Ruma Tahoja. Madi Hoji, Madi Himbumbu, Anyacho Hemani, Eba Uro Gigawa, Anyacho Hemani.
Haba fecha. Be ahun nihina, ongu nende ha church. Be ahun ha kus. So hamagwe onyemwo. Amame na otemde, so hamagwe onyemwo. Osi mbeiru debe, hapo ronga, nama ha. Mbara onyemwo eze, hasi chai. Na him and now war. Na Hannah chose or had his indoors a was. Never upon the Mabelabia. Nam because I'm sure the hand is. Now what by the hour?
Maburia would as ever canny, or Hannah would as a heku in you. Or Kamalama, heavy doku in you. I could call him or Tim and a Gabby Dokoa. Or they get in a passing body, honey. Nazo, what they get in a passing, how would lazy? Aya kelala ti la kesi lo hole gila nda cabinet lo hole
Indonesia am ebare joko oku ka na de all the shot ona ola po ape ato ona ona no me ho du fre ona ga po ta e ba a wona na chile ka no ni ara hu oso go ga wa ba so mbe ji mi we na we I'm going to go to the house. I mean, you know, it's a good ship. As a guinea mention, watch and down at Jetty Pahamish. I will talk about that page in the morning. So, who will be handed a war? I am a plan of what I've had to mean. Oh, here I'm in a command that I'm not in popular like this. The man who tell the man who did it with them, who changed the whole war to do where I talk. I don't know, not in popular.
When a colleague can end the matter.
A better how walk or I walk, as in Chile, as the honor of Jesus.
Amen. Me more told you, Mega Quiriginga. The Laranja Sepuri Alike. Osho knows you, I'm Rocco Girueru. Osho, who knows you, I'm Rocco Girueru. Unanona, eh? Does the mamma day, mamma? Does the mamma day, mamma? Oh, yes, eh? Osi sinako ya seru anyaka hasi nda politicians enoro mwehi ndaze mama ndewo mama mama onyaze mama ndewo mama ndeze so nyaze duwara nda politicians ozo hasi onyaze duwara nda politicians ozo evela hunde patro ndehi kukuresi onyaze duwara nda politicians ozo evela hunde patro ndezele gawa gwani ntimeku oku nde ikpuru ora kulukurusi onye ze duwara nde politicians ozo o ebela hunde patoro sinde politicians noro onwehi sinde politicians noro onwehi ndezele nde ikpuru ora kulukurusi unele gula nde politicians abahini hu ndezele ugwo ugwiya ngwiya wanya mudibia o onye za lohule maburu ya wunoze bekanyi oha na wuloze heku winyo
mba ilele ma anya no atu na aha kwa mhe ba na ana no mulo o woni ha kwa the evidence is clear so maybe no la happen come on him and no wo e kishin in him anya
odi ego wulo yirin de kpori ani onye kuwe ko kuwe be shina na no ge Mesina donu village apa madwara ha o enu la e Mesina donu village apa madwara hinda o